bakunze makuru cha kugwa gwinira gitega turabaramukije tubifuriza kuronegwa aho muri hose abana batagira umuvyeyi numwe 56 bafashwe mu mugongo nishira hamwe AEV Sangwe Kibondo biga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa 11 kuri wa 6 igenekerezo ya 1990 Munyandagaro mwaka wa 2020 baronkejwe ifashanyo igizwe n'ibikoresho by'ishure amakaye amakaramu hamwe n'uduca murongo Jonathan Barutwa nayo ahagarariye iyo shira hamwe imbere y'amategeko amenyesha ko guha abo bana ibikoresho by'ishure aricyo biyemeje mu kugira babatera intege gucyo babonera kwiga nk'abandi bana ndetse yongera nabifuriza kumenya
abana turabifuriza kumenya kandi abana twababwiye ko bokwigana umwete n'ingoga kubera uyu mugambi twise ngo naje ndashaka kwiga iyi ni nke pipinyeri turiko turagira izovanwa tuza kudufasha kurera abandi bana abana cyo gituma twabafashe mu kiringo kirekire turazi kwikiringo twahaye uyu mugambi harimo benshi bazaba batanguye kumara amashure kugira ngo bace baza kudufasha kurera abandi bana tubahimiriza kwiga cyane kugira ngo baronke amanota meza aho twanabemereye yuko abazoronka amanota meza gusumba abandi tuzohora tubashimira uyu mugambi twako turakorera uno munsi ni umugambi twise nanje ndashaka kwiga ariko hariho iyindi migambi nkamfasha nanje mvugwe nkasahiriza imigambi ni myinshi nta buzima na bumwe bw'umwana w'imfuvye tudashikamwo haba kumuvuza kuwajinje kumufasha kwiga amashure ivyo gufungura ivyo gufasha abaje babafise amamanza mu miryango usanga ari bisigi byasigaye bakeneye ababuranira ivyo kubafasha kubaho utuntu borora reka nta buzima na bumwe tutazoshikamwo nuko gusa ibikorwa tuba turiko turakora usanga ari ibikorwa birebire byagutse uno munsi muratubona twaje muri ibi ejo mukatubona mu bindi nuko uvuga ko dushigikira umwana w'imfuvye kugira ngo nawe agire ubuzima nk'ubundi mwana muri rusange imana ico yandikiye umuntu arakibamo turababwira ntibikumire twabwira tuti twarahagurutse kugira ngo tubashigikire kandi hari n'ayandi mashyira hamwe magenzi yacu nayo nari karaza aza gushigikira muri ubu buzima na buriya nicyo gituma rero tubabwira tuti nimwige mwigane umutima ntimusubire kuyikengera hariho ivyo imana yabandikiye hariho nabi imana yahagurukije kugira ngo ize kubafasha kandi turababwira yuko kwiga ari bwo buzima bwa mbere ariko vyanse hariho bijya by'amashuri y'imyuga n'ibiki byose twabwiye ko tugiye kubibashigikiramo kugira babandanye baba mu buzima batikomiriye bonyene
Harerimana Vianney umunyeshuri mu mwaka wa 5 akaba n'umwe baronkejwe ibyo bikoresho kuri we nakamwe kadasanzwe nubwo ibazo asanzwe afise ari byinshi kuko asanzwe atagira se canke nyina
Je ni gamo wa 5 numva nezerewe ku mutima numva kamwemwe bampaye amakaye ikaramu ikreyo irate Asha mira byari bimeze nabi ntadukaye kuko nahora ndonka dufungura utwo arinze kujya kurondera alinda gutere ku mutwe yiruka kandi n'amaso yaciyanga sinasubiye kujya ku ishuri ngorane mpura guhura nuko aho mbaye inzu yatabaguritse amabati ariko n'amabati kubera amabati yose yagiye aratobagurika imvura iguye dusha turabahandi tujya kuga mwaturose utubati kandi mukaza muradufasha bora aba bakaza baradufasha cyane iyo tutaba mwebwe ntatubudukaye tuba turonka kandi ntituba tukijya ku ishuri
Harerimana Janet umwe mu barezi mfuvyi zahawe ibyo bikoresho amenyesha ko ribaye irigira gatatu aronswa ibyo bikoresho kanakenguruka cyane kuba ishyirahamwe AEV Sangwe Kibondo ridahengeshanya bashigikira
jewe ndanezerewe kuko gushika uno munsi iyi ntambwe ageze ko ntayo abaranagerako narashimye nuko yagwaye amaso tukatabaza mukamutuvuriza aho yabandanije yiga jewe nsaba yuko bobandanya badufashe mu mugongo uko mwatwiyumviriye uyu mugambi mukagutugumiza ko mwoguma mudushize ko uwo mugambi mukanarushirizaho kuguma mudukurikiranira ibi bibondo tugasangira kurera mu buzima twari tubayemwo nuko atabavyeyi yarafise yari umwana wa murumunanje hama aritaba imana amaze kwitaba imana baramurerera ku mutwenzi kwa furera hanyuma barahava baramuduha turamwakira bamaze kumaze kumwakira narase kumuta ndamukurikirana nyene nkuko ari umwana nyene wa mwene wacu tuvukana nkaho mbayeho ndamurereye byarashitse naje ugo rugo mbayemwo uwo twabana aritaba imana mugabo ibyo sinabirabiye mu muryango waho mbaye nuko gusa hari bibaza by'ingwara ziguma zitazira bamwe ndasanzwe mfise umwana agenda n'ubumuka mukaye nyine afise imyaka andwe nkubu barambiye ndamutware no kwishura ariko ntibyakunze ko no mutwara kwishura ko karaza ubwenge ntagenda agenda je no saba yuko ngo munshira nk'umubandi mukamunshira nk'umwigororezo nico mbona yuko no saba koko ni wanteye intambamye gose yuko noronderera naba mu gihe bagiye gusubira no kwishura
Inyuma y'ivyo bikogwa ishirahamwe AEV sangwe kibondo rikaba gishikiye ku bitaro vy'Ibetaniya rugarukira kuri yo ya Gahimbare Françoise ruheruka gutogwa n'irerero ry'abihebeye Imana mwe mu muryango wa Franciscaine w'umusaraba waninahajwe itankoma ubwo ruyoya rukaba gwatowe ku irembo ry'iryorerero kwa 20 myandagaro umwaka w'2020 iryorerero riramutora riraheza riramwitaho Jonathan Barutwanayo arongoye ishirahamwe AEV sangwe kibondo aratubwira icatumye bahitamwo kuja kuraba uwo mwana
twaje kuramutsa uyu mwana n'abavyeyi bamutoye twarumvise inkuru yuko hariho uwamwibarutse hama agaca agenda agatereka hampande y'irerero cyaba bamase iyo nkuru iratubabaza cyane turayishyira no ku rubuga turavuga ko tubabaye turavuga n'icyokorwa munyuma turumva ko umwana amagara mukize turavuga ati twoshika tukaza kuraba umwana nyine namerewe tukaganira n'abamureze umwana ni mwiza cyane arateye igomwe ahubwo twatangayeho umuntu yobera mwibarutse agaca amuta tera nakamutse ati uwamwibarutse azoze kuraba ikiza nk'iki ngira tuza kuvanga hatwizeye yuko aje akamubona azoca avuga ati nije nari naramubarutse agaca saba n'ikigongwe aba bamutoya gasaba ikigongwe n'umwana n'Imana kugira ngo amusubirane n'umwana mwiza cyane uravye kujisho arateye igoma
Ishirahamwe AEV sangwe kibondo rikaba ritera ibyatsi iyo ngeso mbi yo kubyara ugata canke ukaniga
ibi bintu twariyumviriye ikibitera turavuga tuti ikibitera kiriho ariko habonetse ikintu kibitera n'icyokorwa cyoboneka twasanze ubwa mbere ari ukubandanya guhimiriza abantu bakibaruka abana bifuza umuntu wese yaba uri ku mugabo yaba utari ku mugabo wese akabyara umwana yipfuza muri iyo mvo ubyaye wowe yipfuza ntushobora kuba wogikora nk'ibi yakoze agacamu amuterera hanze ku bintu nk'ibi byabaye turahamagarira abene igihugu dufashanye kugira ngo uyu muntu yakoze ibi bintu amenyekane nta muntu ashobora gutwarinda gushikaho ivamwo umwana meze nk'uko batamuzi cyo gituma tuvuga tuti twese duhimirize mu kibano turaba umuntu yarafisinda hama tukabona inda yagiye atamwana yazanye kugira ngo uyu muntu yakoze ibi bintu bibonekane abonekane hama ibi bintu bishobore guhagarara kuko ntitugomba kwiba ingendo kuko aba bamutoye nawe mu minsi bazorengerwa hatagize igikozwe wosanga ibi bintu byabaye akaranda kandi ntibiri mu mico y'abarundi ibi ni bishasha biriko biraduka ubu ikindi duca tuvuga ni bimwe twama twavuze nta mwana arekuriwe gutwarinda akiri ku ntebe y'ishure cyangwa akiri muto
umwe mu babikira mu gerero ry'imvuvyi bareze uwo mwana aratera ivyatsi iyo ngendo
umwana yitwa Gahimbare Marie Françoise twamutoye ku irembo ari ku irembo hanyuma baramutuzanira iyi ngendo ntitwayakiriye neza ariko kubera ari bwo butumwa dusanzwe dukora twaciye tumwakira turamufasha ico twobabwira twibaza yuko bogira ubufasoni bakareka kuza barashurashura
iryo rero rikaba rishimira abo bose badahengeshanya mu kurifata mu mugongo muri ubwo butumwa bwo kurera imfubyi bakasaba amashyira hamwe atandukanye kubashigikira na cyane cyane mu kubarosa amata n'ibyambagwa byo kwambika abana basanzwe bareze turashimiye ko mwadukurikiranye murakoze